Uteni umukumbu fintu fiandi fionse Kwe tata na ine fibeno mweo Uteni umukumbu fintu fiandi fionse Kwe tata na ine fibeno mweo Uteni umukumbu yawe
Uteni umukumbu fintu fiandi fionse
Uteni umupu yawe
Uteni umupu mfintu fiandi fionse We tata
Naine
Fimeno mweo
Mafiri ya mweleza mwaebeleza keo Sesema kumafupa ya beno mwe Ona ine mweleza Na sesema Nasesema mubwika shiwani Nasesema mchito yani Na ile mubyo mweo Nasesema mubaka shiwani Nasesema mubana bani Na ile mubyo mweo
Utenyo mubu fitu fiande fionse
Mwalangira maka enu mwelesa Na voko pionga kwesu Jumeni pomu pashi wenu Museseme vya mweo kumafupa Ilange nilesa Ilange
Nijue sake waseseme kumafupa Valishilo munufu Elio na iwe Mwaputio mupu Buteli umupu mapwevo yandi Buteli umupu mwigashi wandi Na ile Mubyo mweo Buteli umupu mwibina yandi Buteni umupu mwawani Na ine Uwikashi uchinjewa Buteni yawe
Buteni umupu mfintu fiandi fionse We tata Na ine Fimeno mweo
Umumiwani mwikashi wani tata niwe
Buteni umupu mfintu fiandi fionse
Umumweo yawe Kuwa chimo chine Nakano kuwa pamopene Na ine mwele sae fintu Fichinje Chinje ni ubika shiwani Chinje ni amando yani Na ine mwele sae ubika lugu chinje Chinje ni amakoto mkanyo yani Chinje ni umubi mwani tata Na ine mwele sawika uchinje Buteni yawe
Buteni umubu mfintu fiande fionse We tata Na ine fimeno mweo
isela ifintu na vichinja isela ine unisela pamwe uwani isela ifintu na vichinja isela isela
isela
Uweka shiwandi nebo
Isela
Uwumi wandi kumakwewo yandine
Isela
Mchubo jandine
Isela
Mwewo wandine
Isela Ifintu na vichinja
Ifintu na vichinja po mwewo wandi
Kwasesema
Kwasesema Yusefiafa
Yusefiafa mwe Yesu mwe
mwe Tuasesema
Tuasesema
Mwe mwe Yesu
Tuasesema
Yusefiafa
Yusefiafa mwe Yesu mwe mwe Nisela
Nisela ine
Nisela
Mwe 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 mwe
Nisela